yapolisa ke kutatu msizi mohameli no mama busota befundis bonke o mama indlu yonke iphela yelithi igama lenkosi uJesu sekuthiwe kubuti apho kuyiwayo so masinga bamba umxhelo inkosi uxolisikelele nami kabathandekayo incinci nje into endiyiphakamileyo ukuba ndizowuphakamisa umama umsizi mongameli ndizowunikela kuye ke ngelihle igama lenkosi uJesu amen.
Amen. Bathandekayo andi ndinamazwi amaninzi kodwa andingeke ndiwatsho oko. Nkonzo ndimaze kudala ndiyintombi bendiphethe uSunday school andizange ndaya kwii-training zikaSunday school mna kodwa umwingcwele wayethema ndiphuthume kuSunday school. Ndamangala ke xa sendibona izifundo zikaSunday school mna ndandizinikwe ngumoyengcwele ndandingazi uba kukhona eyapicture yomntu ombaxa ohamba aphinde afuna ke emtshato naye ngapha nangapha kodwa ndadibana nazo kwakudala mna ndiziticha kwaba zininzi ke bayazazi ndibulela ke uThixo endamphulaphula ngeentsuku zobuntombi bam ndikhumbula xa ndifake uSunday school wethu umoyengcwele namhlanje akuzuyiwe esibhuqweni makungebe eklasini sangena enkonzweni xa sithandaza bandibhida abantwana bagcwala indlu yonke wathi umoyengcwele kuxelela umhlabeleli sangena ahlabelele angabaphazamisi. Ndiyakhumbula utata uNzotho egula lilihlo kudala ethandazelwa wathi umoyengcwele mandiphume nabo ndiye kwatata uNzotho sasehamba sihlabelela kodwa sathi xa sizawungena bandibhida abantwana bagcwala iyadi yonke ndasendingasazi noba mandithini kumhla waphila utata uNzotho. Ndizama ukuthi Nkonzo le nto wawuyifumene engathi ngeyokubambelela kuyo uyayazi ekuqaleni uba yayishayina kanjani isashayina kanjalo namhlanje. UYesu isengulo kwaYesu wawumfumene kwaSunday school uba mhlawumbi ungabe ngoku ubungahlali nathi uhambe uhambe ujibilize buyela kulo wawungumazi. Emtshatweni akungenwa ngoba unemali eninzi akungenwa ngoba mhlawumbi umhle kakhulu akungenwa ngoba mhlawumbi unefika ayilula uhlobo lomtshato oko kodwa umtshato sisimilo uba nesimilo kuze kubonakale uba lo mntu angayinkosikazi. Ukuba uyinkosikazi engenasimilo kuhlala kunyekenyeke emzinawo ukuba ungena mntanam uba kukhona izinto ezilapha ozazi wedwa yitshansi yoba uzuhlale nomyeni wakho uvule intliziyo yakho ubufumene ngoku isithandwa uba emtshatweni abantu bake bahlala benemfihlelo uhlala nomtshato ungemnandanga ubona abantu sebena-20 years uze kuthiwa bayadivosa hayi badivosa kudala sebezoqhekezela utala umfundisi betshatisa aba bendingekho kuyenzeka umfundisi atshatise esenza imarriage kanti wenza u-DM divorce marriage kanti aba bantu ngaphakathi unezinto zigodle wedwa nendoda inezinto ezigodle yodwa meaning lo mtshato kuphambi kwabantu kahle kahle nitshatanga kodwa ukuze nihlalisane kahle emtshatweni kuyathotyelwana ngumfazi uyindoda kuyathotyelwana futhi emtshatweni kuyathandanwa iminyaka sathatha ingaphaya kwe-30 years Kodwa kusesuthi ngathi besithathizwe. Ngoba uyathotshelwa emthathweni. Ayikho 50-50. Emthathweni uyazazi kumbani. Futhi xa uyinkosikazi awuyonkosikazi esisimakusentsha. Angikhathali ukhubeke kangakanani. Lithizwe lenkosi uthando lugubungela itha ezonto. Le nto yenza into yoba noba ubucaphukile uba umyeni wam akathangani umyeni wam wenze oku. Athi akungena. Ungasawagadla ngolwahlobo amazwi. Ngoba le nto isike yagubungela. Yathotyelwana emtshatweni. Xa ungena emtshatweni mntanam uzawuqhwetha ngokumkonzo ngomso. Uthi umama uthanda ntoni. Kwakuphukutywa okuthandwa ngumama apha ekhaya. Bayahlupho nozisazi. Ngoba bafike benza izinto ngokungathi bayazazi kanti abazinto. Xa thina xa sasitshata, I'm sorry, nina phaa ngoku. Thina xa sasitshata wabuthiwa utshatele kulo mzwa lapha ekhaya. So kufuneka uthande abantu balapha ekhaya. Aba bantu ufike bethandwa. Makungathi ukufika kwakho ke ngoku baqala abantu bazondane. Athi angena omnye nomnye anyusa impundu. Kodwa makuthi ukufika kwakho apha ekhaya kube ngathi uthando olu luyalunyukela. Uthi ngaka umamazane. Umthando uzawumazi umamazane ukuthanda. And omama sebebadala bathanda uKeifas. Xa ubuya ugqitha edolophini manje uKeifas akakhawulezi ukufa. Funda uzuba usithi Nkonzo ndimphathele uthethela phantsi xa sawusondela kumamazala ndisazi uba mama ndimphathele Nkonzo inkosikazi yathanda oko ke bendikukhulisile zange ndake ndakubona unomfazi ngokuqala lo mfazi endimbonayo uma wakwanahe aba wamtshata singazithini kodwa loo ndimbone ngokuqala and umfazi wokuqala soza aphinde afane nomnye umfazi. Owokuqala akaphinde afane nanomnye umfazi. Umfazi uyathanda. Kuyathandazwa emtshatweni. Hayi phuphuphuphuphuphu ungathi kuyathandazwa emtshatweni. Ukuzuma umtshato uma ngokuthandaza. Hayi, hayi le niyenzayo. Kuyathandazwa emtshatweni. Kuthandazwa umyeni wakho ungathi xa ukhubeke kuye ukuthi xa uthandaza uthi uyambona Nkosi nangwenzile ukuthi hayi ayenziwa loo nto. Ayenziwa loo nto. Ikamera futhi ayiyokhotha ikamera. Ayiyondawo yokuthetha amatyala. Umntu wabantu uzothi abe nexhala. Ndiyazi uba bendiphazamile ndamnika imali encane. Nkosi yami, sekuzolalwa. Ubona indoda ihleli nabazali ekitshini. Ayibukeli TV ngoba ayifuni uye ekamereni. Ngoba inekhala uba iye ekhothe. Abuyiwe ekhothe xa uye ekamereni. Nawe Nkonzo abuyiwe ekhothe xa uye ekamereni. Uba lo mntwana uyaqala mna ndandiqala uku-ayina ibhrukhwe. Sikhule ekhaya singamantombazana sonke. Sashiywa ngutata sibancinci. Andiyazi uba ibhrukhwe iayinwa kanjani. Andizange ndayifundiswa mna ibhrukhwe enkonzweni zabatsha sasifundiswa ezinye izinto kodwa zange sasiboniswa ibhrukhwe uba iayinwa kanjani. So ndendemna umyeni wam ezithanda. Athi xa inxiba ibhrukhwe ejonge. Ndiqhubeka ndithi niya. Awu Jesu. Ngaba ndiayine kabi na. Umbonise Nkonzo izembe kaHlehle lima kanje ngoba ngenye imini uzokwenza abe mabini acinga uyitshayile anaye bayitshayanga uyibhidile umbonise uba izembe kahle kahle lihamba kwenziwa kanje nawe ungabi nenkani ufunde ningamfaka umntu wesithathu emtshatweni ngoba into eyonakalisa amakholwa ezinkonzweni zonke ukuthi amakholwa kusithiwa yiyozihlambulula kumfundisi aqalaqale kwitshomi yakhe athi yotana uyazi uba into ethila ivindihlupha sefakule umntu wesithathu ningamfaka umntu wesithathu emtshatweni ngoba ufaka umntu wesithathu nje ufaka ipetu ayabe kuthethwa ngayo umntu wayafaka ezimele kwathiwa nantsi impetu Mfundo bakash ukudlakuthandayo ungenzi nje kowena ndiqinisekile bakuthengele trey bakudingela ntoni bakudingela wabhaselwa wena wanika ubunewunewo ungazibeka ukuthi zothaze kufika uthatha umfundisi wejesu kuphi napho zangonje ukude akho siyakho namntana ukude zangonje mhlawumbe umfundisi uzofika kubekayo zangonje awube wenzela umyeni wabo ngezi zinto ziphuqukileyo khona nenkolo yakhe sizawudibana naye ngenye imini evuthe enkolweni kanti yingengayo umthandazo wakhe ungalingi ukuthatha iindaba zakwalutshaba uyozisalekwa badabula namhlanje ngoba lutshaba kuvume wena bendingekho ngoba lutshaba nani ma kuthiwe isatifiketi wasiyothi mthi kwaphe ndikwazi yokuba namhlanje ngokwakwalitshaba ngumisisilitshaba awucingi ke ngokuthatha iindaba zakwalitshaba uthi umamazala undenza ukuthi umamazala wathi wathi uzihleba wena ke ngoku kamamhleba uzihleba wena kukhona izinto ekungafune ngoba ude uncobole ngazo ebantwini uyawazi umnyango wentlambululo uzohamba useneka umyeni wakho uba umyeni amunje andithi wena uzophinda ukholelane nomyeni akho abantu bashiyeka besabambelele kulaa nto uyithethile ufika abantu bemdelela umyeni wakho bembheka kakubi kanti kungenxa yakho thina mna nditsho abantwana bam ngexesha utata xa kuzawuvalelwe ejele babengayazi loo nto abantwana mna ndandithandaza qa ndikoma anawufaka abantwana kwizilingo zethu izilingo zethu zezethu ungakulinge ubonge umamaza kwawumfazi osoloko eqhuqa ekhaya nokoko uthuthane ekhaya kancane uyagoduka kancane uyagoduka kanti ubungathanga ngwaphayana kanti ngokwaba ngosa uyagoduka kwaba ngosa uyagoduka andithi usathandwa kuwena kodwa ke ngona yoba kancanekancane uyagoduka kancanekancane uyagoduka hayi bethuna kaloku ngoku urejiste ngapha andingaze ndimve mna umntu xa erejiste e-KZN amane qhuqha qho ekapa funa nekapa urejiste ngapha ufunde e-KZN ufuna nekapa ngoba ulektarishi awulektarishi nasekapa ulektarisha ngapha KZN ngoku impilo yakho yonke kufanele kulephi ezangonje mawufika kuwena umani bekukhumbula ungathi ba ungena kuwenaweni uyakwathina uxabenena ufike nodadewenu nabafowenu ufike bekugromba ngoku ubuhleli kanjani babugronjiswa yile nto ubuqhuqa mpela pha yenza kuhle ngapho kolutshaba bantwana bam ndiyanazi nimthande udadewenu mama ulutshaba intombi yakho le ufumene ilastbon ngoku uyithandi ilastbon yakho nguyena mntu lofanele umsingathi umthande umthande ngumntwana wakho lo ungathi uze emtshatweni esazi akazinto zange wake wende lo mntwana uba ngakwazi kupheka ipapa umbonise uba ipapa iphekwa kanjani ungathi emdala kangakwazi kupheka papa wesofithi amadumbe akazukwazi ngasine ndawakera mna emzini singangamazamba bonisa umntwana uba le nto ayikera iphekwi nje inkosi yomsinisikelela bantwana bam iphathe kahle ivala ngenxa yexesha bendicinge into yoba ndawuthi xa ndiphakamaisandes kulu wonke wam ame apha inkosi yomsinisikelela ngenxa yexesha ke ngoku ndibe leyithi bendithunywa ngundlunkulu ningathi ude afike leyithi aphinde fika adla ixesha bantwana bam
ndazi ihlobo sam uba umtshakazi angathi kumamazala sendeso kabeli kaloku hayi
anendangano babini wendengexesha lakhe wena wendengelapha ixesha wena yenze apha inkonzo futhi xa uyenza inkonzo uyenze uthikwada khulumiseke ngoku umntanam ndifuna nithi xa nihleli Amen. Simoni Tayona, Uya Tita.
Hello.